Kana kitu tumejituma gisi yote tukatumika nguvu yetu tukafanya kila kitu yetu cho kinawezekana ndio hivyo tena atakupata ushindi ndio Mungu alikuwa alipanga ndio hivyo yote
kwa jene wazee wako turachafisi univishi ngao iwacho tukwiza kuhindira mvye ki mpira wa maguru kurabona yuko imigwe yose twahuye nayo jene vako kinini badusumbije badusumbije ama kuwiza ukora ko ari imigwe imenyeranye marangiye kinini twera ari umugwe ari umaze imisi mike twa turakorana hamwe no ko Harabuze mikicu cyako izo paraporo ndimigwi kuri ndimigwi twovuga yuko yari komeye gusumba Burundi oya kora rabyo na Afrique du Sud nuko twagiye twadominye cyane meme chose na Niger nuko twadominye cyane ariko ikintu navuga ati badusumbije n'ikimo cyo nyene niko weze gusine badusumbije
ikintu cyo kosoho kugwa mbere na mbere ni integuro kamenya ati mbega tugiye gukora iki bakicara bagategura umugwi ugiye guseruka igihugu bakicara bakavuga ati tukamenya ico tugiye kubamwe ico tugiye gukora tukamenya kari higanwa rikomeye tukagitaho tukaritegura nko kabandi basanzwe baritegura tukari hagaciro bari sanzwe rifise
ah tutagoza ni kuwe na umoja nini non umoja discipline
oh je ku ruhande rwanje sinagerageza kuvuga ngo ndabate kwa makosa ariko nkamwe bwo mwaravye inkino kumbure yo habonetse defete no kuvuga bagerageje kubaho du vote dutandukanye ku mpande zitandukanye agenda araba makosa ngira mwabaye hafi murabona inkino ngira amakosa yoba yarabaye mwarayabonye ku mpande z'inyuma hagati kumbure kugira igori ginjye burya rihera imbere ntituvuga ngo duta amakosa kuri defense cyangwa iki bihera mu ekipe yose je muri rusangi defete nda ya ekipe yose ama makosa yabaye kumbure namwe bwe mwarayibonye ngira yagiye arabanye ariko tuzogerageza gukosora
bano babwiye ko tukubona ya gukora twari dutegura imigwi y'abakiri bato kuko rero no kudushoboye kuko turabivuga mu mpira twakinye muri Niger urashimishije ko je nibaze yuko twubana ya gukora tugashimva unyishika tukarondera umwanya ukwiye gutegura imigwi y'abakiri bato so tu muri kategori y'ama event y'igisete n'ama event ruwa ni imigwi isaba preparation ikwiye kabisa bazo yuko we migusoro kagikurikira zogereza kumutuma ko turaba icyo ushobora gufasha bivaya ni vote twabonye afise ko twabikara mu kinyi mwiza umuntu mukurikira ni bwo cyafashije mu gusagira gihugu